Ehibego otu Metchie joint security base di Umueri Council Anambra East. Onye ndụmọdụ preaching here governor Chukwu Masoludo n'okwu Nchekwa Air Vice Marshal Benchi Obilagoro ezumike nkabuya gbapere ya bụ ụlọ ọrụ Nchekwa bụ ebe ndị Umueri jeje mba ndị agha ndị woji ndị Nchekwa ime obodo na ndị ọzọ nọ na ya. Queen Anibogo ga-akọdalu akụkọ ana.
N'okwu ya, Air Vice Marshal Chiobi kwuru na ụlọ ahụ alụrụ ndị ọrụ nchekwa bụ ebumnuche Governor Soludo gbasara ezi nchekwa na steeti a, wee kwuo na ọ ga-aga n'iru inye aka hụ na ajụ ihe belatara n'obodo anyị. O kelekwara onyeisi okpuru ọchịchị Anambra East na atụmatụ ahụ, na onye lụkwara anya bụ ụlọ ọrụ nchekwa bụ President General nke Umueri bụ Chief Metchie, wee na-akpọkwa ndị ọzọ n'ebe dị iche iche oku ka ha na-alụpụta ihe dị otu ahụ n'obodo dị iche iche na Anambra State. PG Chief Metchie kọwara ebumnuche ya o ji wee lụọ ụlọ nchekwa ahụ, wee sị na ọ ga-enye aka ime ka ndị obodo Umueri nwee ezi nchekwa. Ndị ejikwa okwu ha agba izu n'obodo ahụ, ndị kwugasịrị okwu na mmemme ahụ, bụ Sinetọ Imano Sike, onye bụ onyeisi ndị ụmụ ntorobịa obodo Umueri bụ Honorable Charles Chika, na Chief Celestine Tagbo kwukwara okwu ọma gbasara ụlọ nchekwa ahụ, wee na-ayọ Chineke ka ọ gozikwa PG n'ọlụ ọ rụrụ. Reverend Father John Manafa bụkwa onye doro ụlọ nchekwa ahụ nsọ.
Enwere ike icheche maọbụ na ndị Chineke eburu ụzọ bịa chenche ọnwa. Nna bịa gbaa n'okwe tiri ụlọ ọnụnwa.
N'akụkụ ọzọkwa, President General nke obodo Umueri bụ Chief John Metchie enyego ụmụ akwụkwọ primary na Madonna akụrụngwa eji agụ akwụkwọ, ma nyekwa ndị nkuzi ha ego ịkwado ha n'ọrụ ha na-arụ. N'okwu ya, Chief Metchie kọwara ebumnuche ya o ji wee nye ha akụrụngwa ahụ eji agụ akwụkwọ, sị na ọ bụ ka o nyere nne na nna aka na ọzụzụ ha na-azụ ụmụaka ha n'oge dị ugbu a. Ọ kwekwara nkwa na ọ ga-etinyegasị anya n'ihe ndị ọzọ na-akpa ụlọ akwụkwọ ahụ. N'okwu ha dịkwa n'iche iche, onye na-elekọta ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Reverend Father Ikechukwu na onyeisi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Oriakụ Gloria Okoli kọwara obi ụtọ ha n'ihe ọma ahụ PG mere n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ụmụ akwụkwọ ndị ebunyesịrị akụrụngwa eji agụ akwụkwọ zukọpụtakwara obi ụtọ ha, wee yọọ Chineke ka ọ gaa n'iru na-agọzi PG.
Thank you. Let me have another gift.
Queen Anibogo, Akoko Wa, ABS.